ezivideo ke apha bemelwa zisichazela ngo-i kodwa ke uzokhumbula besiqala sicacisa i-compound interest ke ngoyilonto ke ngoku nam ndizokwehla ke nge-compound interest le bendiyicacisa. Uzikhumbule ke uba xa ezi vidiyo xa ndizigqibile ndawuthanda ndizifake kwimaths yam ndizifake nakwi-finance section zam kwenzela uba kaloku bobabini aba bafundi bacacelwe. Into endiza kubonisa ke apha kukubonisa ke apha uba eli lixesha elingakanani asiyicompawunda ucolumn A wethu lixesha elingakanani sicompawunda imali yethu leyo. So ithetha ukuthi iba ngonyaka njalo njalo simane siyohlula u-12 months wokhumbula uba kungonyaka okanye i-hour ukwehla ke xa uzoqaphela ke uba neformula yam phaa ithetha le nto endiyithethayo kanye phaa lolu hlobo nqwa esibhale ngayo le nto ilapha kwi-brackets kwakunye no-p wethu. So into eyenzayo ke ngoku kumane ndizonyusa amanani wam qha okanye oo-n bam ngokuya kususehla kwethu kwaye siyasiqaphela kuba kuyenzeka ntoni kwi-ansa yethu esifumanayo. Sifumana u-271 kwakunye namanye amanani. Siyabona ukuba la manani aya ekhula ngokukhula okanti naxa ujonga kwi-Google ujonge u-e wakho mhlawumbi uba i-value yakhe okanye umgangatho wakhe ungakanani na uzobona uba uzoba ngu-2.718. Loo nto kithetha ukuthi xa sinyusa la manani wethu njengoba ndikuxelele kwividiyo edlulileyo kaloku uba xa sinyusa la manani wethu siya sisondela ku-2.718. So sizama loo nto kuzikhumbule ukuba amanani afana noophi kwakunye nee-natural numbers ngamanani apho asinika umdla omkhulu kakhulu kuba kaloku ngala avele athi gqi kuyo yonke indawo kuya nakuzo zonke izibalo eziye zenziwe apheliswini. Ithetha ukuthi ke ngoku la manani lana anayo wena into enomtsalane phaa kuwo okanye into esinika umdla kakhulu okuba masirhalele uwasebenzisa kwaye anenkcazelo banzi ethe gabalala engaphaya kunokuqonda kwethu. So yiloo nto ke nalapha ndiye ndayiqaphela ke le nto isenzeka ndaqonda mandinixelele ngayo kuba kaloku i-natural number okanye u-2.71 yenye la manani asinika umdla kakhulu kanjengophayi ke uzokhumbula ke uba uphayi ngulo wawumsebenzisa kakhulu nakwi-trigonometry yakho. So eyona nto ke endifuna ukubona uba masiqhubekeke ke ngoku kwenzela uba sibone uba i-compound interest yethu izawuthatha isibeke phi na phambi kokuba ke ndingene kwi-finance kuba kaloku ndingumntu oyithandayo nayo i-finance. Maske sijonge ke uba sawuqala ngaphi kanene xa siyiqhubekeka. Umzekelo bendikunika wona ke bekulapho ndikubonisa khona uba xa sifuna i-100% ye-interest siye sifumane ntoni na. Masithi ngoku ndikhangela enye i-percentage mhlawumbi masithi yi-rate ke okanye ngu-r percent wethu lo endizamtshaja kweli tyeli okanye i-rate yethu ngu-r percent i-rate yethu ze yimali endiza kutshatsha yona uzikhumbula uba ndiza kutshatsha ngo-r percent wethu masithi ngu-r phofu mandingathi r percent so izawuba ngu-10 r percent. Uzokhumbula ke uba ndikutshaja u-25% uba ndikutshaja u-25% i-rate yethu izawuba ngu-0.25 ungayibhala ke ngoba ngu-25%. Into ebalulekileyo ukuba ukhumbule qha uba i-rate yakho okanye i-percentage yakho uye uyohlule ngeli nani uthi uyawunikwa lona. Masike siphinde ke siyojonga ke ngokwe-compound yethu uba singayisebenzisa njani nala manani wethu kule mizekelo besisebenzisile. Uzikhumbula lokuba sinayo i-principal amount yethu okanye imali yethu esiyifaka ekuqaleni uze ke sibe no-1 wethu kuba kaloku nguphi umphindaphinda ngo-1 uze udibanise i-rate yakho thetha ukuthi izawuba ngu-r ongaphezu kweli xesha okanye esilikhangeleyo into eli xesha elikhangeleyo kuzoba ngu-n wethu uzophinde siyonyuse ngo-n eli xesha esiyi-compound ngalo. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi mhlawumbi umzekelo masithi u-r ngu-10% ze u-n abe ngu-2 ithetha ke le nto ukuthi nguhafu onyaka okanye 6 months ithetha ukuthi ke ngoku xa okanye hayi mandithi siyicompawunda ngokweminyaka emibini uba mhlawumbi ufuna uboleka uphi olingana no-50 rand ithetha ukuthi yimali yokuqala yakho le ozonikisa ngayo. So le formula isixelela ntoni? Le formula isixelela ukuba Esixelele ukuba le formula yethu u-50 wethu u-50 wethu kaloku buboleke i-50 rand ngoko ithetha ukuthi emva kwe-6 months emva kwenyanga eziyi-6 kwawunyanzeleka undityale le-$50 uyidibanise le-50 rand uyidibanise i-interest rate ihlulwe ngeli xesha esabe ndizokuboleka ngalo uze uphinde uyinyuse ngeli xesha endizawube ndikutshaje ngalo. So izawuba ngu-10% ohlulwe ngo-2 ze yonke le nto siphindaphinde ngo-50 ohlule ngo-50 le nto iyafana ke nokuthi 50 umphindaphinde ngo-1 umdibanise nereyithi yethu uze ohlule ireyithi yethu uyohlule ngeli nani kaloku esikhombawunda ngalo uze emva kwe-6 months ungayijonga ke ngoku ukuba iza kunika ntoni. Masithi ke izasinika u-x apha thetha ukuthi uzanditshaja malini. Uzanditshaja u-x odityaniswe no-10% owahlulwe ngo-2 ophindaphindwe ngo-x. Thetha ukuthi izawuba ngu-x ke ngoku bengu-1 umdibanise no-10% ongaphezu ko-2. Yiloo nto ke isinikayo nathi apha ngu-x wethu. Thetha ukuthi xa ndikuboleka i-50 rand izawuba i-50 rand iphindaphindwe no-1 odityaniswe no-10% ongaphezu ko-2 phindaphindwe ngo-1 plus okanye udibanise no-10% ongaphezu ko-2. So le nto isichazela ntoni? Isichazela ke uba singakwazi uyibeka ngohlobo lokuba ingangu-50 rand umdibanise no-1 ibe ngu-1 ndizama ukutsho umphindaphinde ngo-1 umdibanise no-1 ongaphezu ko-2 uze uyonyuse ngo-2 wakho. So ithetha ukuthini ke le? Ndithetha ukuthi ngoku le nto ndiyikhompawunda ngantoni? Ndiyikhompawunda ngokonyaka. Ndithetha ukuthi ndiyikhompawunda ngokwe-6 months ndizama ukutsho. So ithetha ukuthi izoba lola hlobo le nto ilingana nqwa naleya okanye ziyafana okanye sifake nje izinto ukuze ibukeke ngolu hlobo ibukela ululo kweli icala lesibini. So mandike ndiphinde ndibhale enye ke sibone uba yona iyawusithatha isibeke phi na. Masithi ke undityala masithi okay emva kweminyaka okanye emva konyaka othile imali omele undibhatale yona okanye i-final payment ngolwasesukweni ithetha ukuthi nguphi wakho umphindaphinde ngo-1 umdibanise ne-interest rate engaphezu ko-n uze uyonyuse ngo-power n. Uzikhumbula lokuba u-n leli xesha uzawube uboleke ngalo lo mntu okanye uyikhompawunda ngeli xesha uzawube uboleke ngalo lo mntu. Ithetha ukuthini ke le nto? Masike sizame masithi u-r ongaphezu ko-n. Hayi, mandike ndisakhayela enye into mhlawumbi eyohlukileyo kunale endizoyibhala apha. Mandithi ke sikhompawunda ngokwenani elithile. Masithi ulimit njengoba n esondela kwi-infinity ka-1 umdibanise no-r ongaphezu ko-n to the power n. Masike senze ke amanani athile esinothi siwafaka apha kwi-n wethu. U-1 over x ulingana no-r ongaphezu ko-n. Uba u-1 over x ulingana no-r over n ithetha uthini loo nto? Ithetha ukuthi u-n wethu ulingana no-xr. Into endenzileyo ke apha ku-cross multiplier ngolaa hlobo sasifunde ngalo kaloku e-primary school. So ithetha uthini ke le? Ithetha ukuthi u-n xa e-approach okanye esondela xa esondela kwi-infinity ithetha ukuthi siyasifumana bani? Siyasifumana root. So okanye ungayibona ngohlobo loba u-x yena nguye osondela kwi-infinity. So singayenza ke ngoku le nto yoba sifake amanani okanye sisubstitute into lolu hlobo sithi iyafana nento yoba ulimit njengoba u-x esondela kwi-infinity yantoni ka-1 plus ka-1 umdibanise no-1 over x, kuba lo kuzokhumbula 1 over x besichazela uba yintoni, i-radiated over n. So ithetha ukuthi u-n yena uzawuba ngu-x r kuba u-n wethu ngu-x r. So le nto isichazela ukuthi limit xa u-x esondela kwi-infinity, xa 1 umdibanise no-1 over x to the power x. Xa uphindaphinda i-exponent ngolaa hlobo iyafana ke le nto nokuthi to the r power, ufeke kaloku ube nee-brackets ezinkulu phaa ngaphandle. Ithetha ukuthi ngoku ezi ezingaphandle zitheni, zi-constant. So ithetha ukuthi uzawubethu uphindaphinda ngazo. So uzawuba no-limit njengoba u-x esondela kwi-infinity, kabani kumele uhlale uzibuza uba kabani ka-1 umdibanise no-1 ongaphezu kwe-x to the power x, uze yonke loo nto uphinde nayo kaloku uyofake kwii-bracket zayo ezingu-r. So siqaphela ntoni apha? Siqaphela ntoni apha ke? Le nto ithetha ukuthi sifumana u-e. So le nto isichazela uba sifumana u-e to the power r. So xa ndichaja okanye xa ndifuna i-interest rate ka-10%, umzekelo, masenzumzekelo, interest rate ka-10% kwaye ndifuna si-compounde continuously ngonyaka omnye, ithetha ukuthi ngonyaka uzawuba undityala u-e to the power 10. Ithetha ukuthi le ilingana no-e ngqo uze u-p wakho abe phaa ekuqaleni. Ndithemba uyayifumana ke uba ndizama uthinta, yiloo nto ke ndiyibhala ngombala ohlukileyo kwenzela uba uyiqonde. So ithetha ukuthi ukhona u-p pha naphaa kukho u-p, nangona ke bendingambhala naphaa kukho u-p, naphaa kukho u-p. Ngoku ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi ndiza kubona kwividiyo elandelayo kuba kaloku ndiya ndiphelele lexesha. Okusalayo into oyaziyo, uyayazi uba uzobhatala malini ngonyaka omnye. Masike sijonge uba sizoyibhatala malini xa si-compounder ngokonyaka omnye na.